Molweni baphulaphuli, igama lami ngilela Rasta kodwa kuBabylon.
Isa ku-X wasemaxithikeni.
I am the best, I'm trying my best to make the best and be the best.
Igama lami njengoba besenshilo litheni ngobhumba kulathi naye si umfana kaBabylon. Sithetha malunga nezidakamiso zamaRasta, nami ndikwalilo unyana wezidakamiso lowo uBabylon. Ndihamba nobawo u-X wasemaxithikeni. Katsho bawo u-X, uzawuthetha ngantoni wena?
Sibulele kuwe Bhumba Clarity ngolufeatureisha kule nkqubo yenu kwezindaba zenu iGanj'ard News. Iindaba zethu zihamba ngolu hlobo. Kufunyaniswe abantwana ibibahlanu e-tribary hall caba abantwana baqhekezile. Into abayenzayo phana kuyobopha izoli abetshayi bathi ahoy. Njengesitsho ke unumzana uBhumba Clarity. Iron King. Okay, kufa abantwana ke baye betshaya ke le kick yabo nezinye izicango zabo, and then kuthiwa bahamba kudlengulwe umakhulu abana 71 abantsela. Abantwana ke bahlukumeza nabanovumakhulu abambonayo, kuthiwa bambambi bamgobe. Bambambi bamgobe.
Nandiziye kuzithengisela le ntsango.
Wena msasazi imbi le nto siyivayo. Kuthiwa ke uphando lusaqhuba kalalo makhulu una 71 kuthiwa ubhubhile ngenxa yabantwana abana 5 years old, 6 years old, 7 years old. So ke asiyazi bayabanjwa kane abantwana abana 6, 7
ababanjwa. Kuza kuthethiswa mna kuyo yonke lelo. Yinto obathengisele sisikanga. Ntoni sisikanga?
Sisikanga.
Uzawubanjwa mna nyhani
njani?
Ndinayo nelayisensi ke yentsango. Bazandibambi
bengafananga uya kwi-commercial hayo.
Ke X bawo X wasemaxithikeni siye sabaqhuba ke abantwana. Qa namu ke ndiye baye bathumela ubhuti wabo omdala ezisikanga ngosi ndisithengisanga 40 rand ibhegi lincinci. Rand try cheese ndibele ne-purple haze.
Wo
caba ngoku mna mosi hayi mandiyethi mna ndinatyala ngubhuti wabo lo mdala unenjelo bathu banike abantwana banikele ubhuti wabo lo unenjelo.
Ayinguye lo kuthiwa nguba untshebe.
Nguye ke yeke umchanile ngicalile bawu X nguba untshele nguye loze kum kanti uzothengela onyana bakhe nentsaka. Ngoku njengoba ndisiva ngoku ngabaphulaphuli apha endleleni ba hayi wena bawubhabhulona uzawubanjwa uthengisile abantwana intsango. Hayi ke sisikanga abantwana sesabaqhuba kanti sebaqhuba rongo ngoba iinqondo zabo zincinci nabo kanti nabo bezihlongololo mama bethu.
Hayi ke ndiyakuvana umzana. Makhesive interview yethu ba ihamba njani malunga nophando wabantwana abatshayayo abayenza zonke izinto kuthiwa babe iri. Ntatheli yethu
bawucidika
sicela usicacisele malunga nale nto yenzekayo apha eVusteri yabantwana abatshayayo besibancinci. Bawucidika.
Igama lam bawugqidika apha kumhlaba ulapha kanene nomhlabaiyanmazi umhlaba but bawugqidika ndihlala apha ezilalini. Khawuthethe ke emfundini X ndive.
Ndithi kaloku bawugqidika luhamba njani uphando malunga nabantwana abatshayayo apha uVusteri?
Okay ke bawugqidika.
Hey, ndinoshilelethini nale bawucidika. Phendula umbuzo, phendula bawucidika silindile. Abantu balindile emzantsi bafuna ukwazi.
Udikutheni ke?
Hayi.
Andukuva fondini.
Aw! Yho! Bawucidika. Bhumba Clarity uzethi ngoba ucidika ke ndihleka ndibuza umbuzo serious.
Ndiyithele into yexoqonya kwayena lo mbuzo kwalo.
Lo mntu ndibuza umbuzo.
Hayi irongo lentsango yam lide. Enye into ndithatha kangako kwela lizwe lasekhaya ngapha kalujamini. Ndithatha pha. Ubona uqonyiwe ugcidiwe kwakuba ugcide kuhleka into engapheleli. Hleka nempuka leli.
Impuka leli idlulayo.
Nomthulo.
Nomthulo. Womntana nosana. Yo, hamba bawugcidika walahlekelwa ngumsebenzi. Siyabulela ke ngobukela uGanj'ard News babukeli. Sawube siphinde sibonane ngexa elizayo. Imozulu yanamhlanje izawufundwa nguBhumba Clarity. Esiqele Bhumba.
Babylon. Eh, kei weta apa elibote izaba sisantya semvula malunga nentsango. Eh, apo elibote kuzufuna kwazi imphulapuli elibote lilizwe labantsundu lodwa. Eh, apa empuma koloni izawunetha isantya semigalelo ze blessings sentsango apa elibote. Eh, ngapha kwelizwe likaba ugciriza izawunetha kangangoko iqela lemigalelo lemvula. Eh, okay baphulapuli ngoku imozulu yethu nawuphina nifumane kwelinye ixesha elizayo ngendaba indaba zizawufundwa ngoba ugciriza kwezimozulu zizayo zanamhlanje. Eh, ingathi sesiqunyiwe noba ugciriza. Eh, sithetha malunga nezidakamiswa zamarasta nam nikwalilo elizawunetha kangangoko iqela lemigalelo lemvula.
I'm a rasta, 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 I'